Kasipul en piny madhako manyak sawasawa. Tabu mwasebedogo en mana koso yore mabeyo mag kano chiembwa mondo kik gikethre to gikoso chiro. Momiyo ji mang'eny osetong'o yedhegi mag kahawa. Director Shadrack Okech oseyudo duoko. Wadhi puro bando e okang' malach. To ka bando oseikore, wabro ketogi e silos ma wabro gero kuonde ka kuonde mondo kik bando kethre kendo wabed gi stock ma wabro rego ka wapackage gi mondo watim gimiluongo ni value addition. Wadhi bedo gi mogo mayudore supermarket te to iloso mana ka sipundwa ka. Wadwa chiro pur mar kahawa to wang'ni. Ok wabi deal gi jok machulo otongla dek e kilo. Wabiro rego kahapwa kendwa e factochwa. Wabiro package gi kaka kahawa namba 1 miuse supermarket kendo mwa export nyake pinje maoko. Joka spoon ok nobed jodhier kendo. Director Shadrack Okech, Kaspul manyien, paro manyien.